bagushaka umwanya nkazajyayo
ashobora kuzi ko byoroshye hari afite igice cya raclette
nzi ko nari ngiye kugendana na Mukamana tino se padri je mbye tashamba
nepo niwe muntu wenyine ku isi nizera
nepo
kuyigimye
downloading application za TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu.